Egumnandi
Ugumbo Amatu Belko Si Bebe Fan Bevana.
They
should be Zwana. Amen. It's a closer word. And be Zwana. Namanya mazwi. Si chabela ukubona abantu benkosi bezwana. Bazwa yenza into enhle ngqobo. Amen.
Hallelujah.
Wahlanganisa abantu benkosi. Kumnandi ukubona bathu benkosi. Bevana. I was
kumnandi.
Oh,